mboka oyo nini yoka 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 bana ya kongo na kuba bakuta na kandenge nini oyo miziki miziki oh mama 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 yoka kobina yaka 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 ya
matata kide 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 oya nyere 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 ay
venga bala mulata
africa bugalo
itu vera
toute l'Afrique.